patient. Amaive bana nagara nino guda asinini musandirwadze mumoyo. Amaive bana nagara nino guda asinini musandirwadze mumoyo mama.